Apha sicela uba sifumane i-cube root ka-negative 512. Enye ke indlela onocinga ngayo le nto yoba xa sine-number esinyusa esikanye eziphinda-phinda kathathu isinika 512, loo nto isithetha ukuthini? So le nto ithetha uba if le number siyayithatha and kwaye siyiphinda-phinda ngokwayo kathathu, then sifumana u-negative 512. So ayikhawulezi ke le nto ukufikela uba ithetha ukuthini le nto okanye isichazela ntoni le nto lapha ngaphakathi okanye sinyuse inamba okanye siyireyize ngenani safumana le namba. So indlela efanele siyenze ngayo kufumana i-prime factorization. So ndiza kubonisa ukuba sizayenza njani na i-prime factorization. So masike sijonga lo negative sike siqwalithele. So sino-negative 512, so man can pin it ibhale kakuhle. So iyafana loo nto ne-cube root ka-negative 1 times 512. So le nto nayo ikwafana ke ne-cube root ka-negative 1 times i-cube root ka-512. And so siyayazi ke le nto uba i-cube root ka-negative 1 ngubani. So siyayazi uba yeyiphi number esinoyifreeza ngo-3 sifumane u-negative 1. So singangu-negative 1. So u-negative 1 raised by 3 uzasinika bani? U-negative 1 times negative 1 times negative 1 equals to negative 1. So i-cube root ka-negative 1 ngu-negative 1. So loo nto ke isichazela uba izawuba ku-negative times kanje ngapha times lena, so a cube root ka 512. So masike sijonge le nto bayithetha ukuthini nayo. So singaqonda by prime factorization. So u 512 ku 2 times 256. So u 256 yena ngu 2 times 128. Yena 128 ngu 2 times 64. So sibona o 2 by 3, so 64, o 64 yena uzoba ngu 2 times 32, kwaye yena 32 abe ngu 2 times 16, so 16 abe ngu 2 times 8, u 8 yena abe ngu 2 times 4, u 4 yena abe ngu 2 times 2. So sino 2 abanintsi apha ke abasikhuphela elanani. So xa umultiply abathu bonke into esiye siyifumane, sifumana la number engu 512. So 2 umphindaphinde kayi okanye aziphindaphinde ngokwakhe kangaphi kayi 9. So enye indlela yoprova lena ke. So enye indlela onocinga ngayo le nto yinto yoba singafumana i-groups ezintathu zothu. So masiklishe aba bay 2. So sisgroupishe othu bethu. So 1, 2, 3. So sine-groups zothu ezingabini, ezintathu. So le nto siyazi ubuyohluleka ngalanani. Kodwa ingathi le nto singagroupisha othu bethu kathathu. So nantsi esibini group yethu ibe yesithathu lene group. So sine group ezintathu ezothu. Kwi group nganye ino 2 abayi 2. So 2 times 2 ngu 8. So nalene ibe ngu 8. 2 times 2 times 2 ibe ngu 8. So singayibhala le nto ngoba o 512 ulingana okanye equals to 8 times 8. So singaphinde siyibhale na number okanye elanani esilibona pha as i cube root ka 8 times 8 times 8. So lento ilingana, so la negative one lobe sniper, so ilingana no negative 1 times i cube root ka 8 times 8 times 8. So siphinde siyazibuza apha yintoni enoziphindaphinda kathathu isinike o 512. So siyazi bangu 8 times 8 times 8. So siyabona uba ngu-8 lona. So i-answer yalapha izaba ngu-8. So i-answer yalapha is ka-cube root of negative 512 is negative 8. And then ngolo hlobo sibe sigqibile. So le nto ungayiphinda uyijonge ngoba umultiply okanye uphindaphinde u-negative 8 ngokwakhe kathathu. So masike siyijonge. Negative 8 times negative 8 times negative 8. So negative 8 times negative 8 ngu positive 64. And then uphindaphinde loo nto ngo negative 8 uzofumana u negative 512. Sibe siyagqiba.